He tauira anō o te tukinga o te tikanga Māori ki te ture Pākehā. Ko te pūtake o tēnei tukinga, ko te taumahāke o te whiu I hoatu ki te Māori I o mātu I te wāhi rāhui tēnā I te Pākehā. I o mātu tētahi māma Māori me ana tamariki tokotoru I tētahi wāhi noho rāhui, engari e amuamuana nā te mea I kino ke atu te whiu I tau ki a rātou, I te whiu I tau ki etahi Pākehā mō taua hara anō.
Mā ngā tikanga Māori o te marae te ture e aki.
Ka tai tonu te kawe ngā tikanga Māori I te whakahau o tātou rangatahi kia noho haumaru rātou I raro I ngā kaupapa ture. Ā Māori nei, me ngā kaupapa ture ā Pākehā nei. Koeira te tauira.
Koeira tā te heamana nei o Manurewa Marae. Ko te marae, te wāhi tika ki te aromatawāinga tikanga Māori e hara ko te kōti.
Te whakarongo ana I tāne I whakatau ai. E whakatau ai I raro te ture Pākehā, ana ka uru mai I roto I tāna whakatau. He wāhana ki o tātou tikana.
Should we be sending people to prison, and particularly Māori people to prison for these kinds of non-violent offences? And I don't think we should. This is a government that's committed to reducing the prison population by 30% over the next 15 years, which means that judges need to make different decisions.
Te kaumāwha rā te roa ki rō whare herehere te whiu I tau ki te māma I whakarere I te whare noho rāhui kia haere ki te tahi tangihanga. Engari, ko te whiu I tau ki te tahi atu tokorua, ko te mahi kē ki wāinga nui te hapori me te utu whāina.
There's clearly discrimination in that a judge is required to consider an offer of reparation, which means if you have money to offer in sentencing, that's another way that you can navigate your way out of a prison sentence.
E ai anō ki a kai whakawā Sainsbury, ka hore ngā mahi a te māma e uana ki ngā tikanga Māori.
Kei te whakahē atua, kei te whakahē pēni, I runga tērā ngā whakatau aki a te kōti, tukuna atu anō mā te ture anō te ture e aki. Te ture Pākehā, te ture Māori. He tauira kei koni, te marae nei o Manurewa. Ko te tauira kei koni e whakahaere nei ko te kōti rangatahi.
The stigma and shame of conviction, all of those things are punishment in and of themselves. I think that would have been enough of a punishment for these people in this context.
Akati, mehe mea kei tētahi wāhi noho rāhui koe. Kia pūmau tō noho ki reira, kei whiua koe e te kōti. Harata Brown. Te Karere.